ukiwa studio
wapi Chris Disco Wondala Calvo Udo Kinyo
Niweche moko luchando chunya kawino yo Aniweche moko mona nino Akonweche moko maya kakuye Niweche moko diera nono Imachando chunya nyaka penju musu Ana imachando chunya wea penjuwe Peche mawacho kuchua nyiti wena Awende mawero kuchua nyiti wena Peche mawacho kuchua nyiti wena Chumiria moto nwarango yao Eja miria moto nwarango yao Akungija miria moto nwarango Kareja miria moto nwarango yao Jamia mbotang na inya Tuturwa jamia mbotang na inya Jamia mboya mboya loge Ukare jamia mboya mutugo gilewe Ukare jamia mboya mutugo gilewe Akuni jamia mbotang na inya Ubiru uyu kumi kionge Ubiro voyo kumiki yonge
Yare
Nano viro kito nyingi kuni jamriya poto kiduo Nano viro kito nyingi sami yonge Nano viro tui usipe ni migen Kato viro kito ni yodi Nano viro kito ni tiji mitio Ubiro njavi usipeni Ubiro uyu kumisa miyonge Ubiro uyu kumisa miyonge Ayayo ubiro njavi usipeni miyero Kendo ubiro tuwigi odi Angano njalo tuwigi nyitindi duto Angano njalo kato ndalau Jamiria mbonya lo kepo lalau Kare jamiria mbonga mambo giduong Akare jamiria mbotang na inya Jamiria mbomoko jusoto umgi Jamiria mbomoko jusoto umgi Jamiria mbomoko jusoto umgi Jamiria mbomoko jusoto umgi Chako gire tuwe marach Chako gire tuwe marach Kanga tu chako gire tuwe marach Upijale wacho gigi tokune Upijale lando vile tokune Upijale lando vile tokune Chako gire tuwe marach Ngeyo ningi magano nyasaye mapango Anta ngeyo ningi magano nyasaye mungeyo Kata chingi nibini nyamwandu nyasaye makelo Kare mwandu malongo nyasaye mungeyo Aken mwandu malongo nyasaye mungeyo Kudu yoma mwandu malongo nyasaye mungeyo Yudhuruwa mwandu makare nyasaye makelo Adeka mwandu makale nyasaye makelo Ibole fibi mwandu malongo nyasaye makelo Ugula mwandu malongo nyasaye makelo Yae mito mwandu makale nyasaye makelo Ayae nyandu malongo nyasaye makelo Yae mwandu malongo nyasaye makelo Ulumu mwandu malongo nyasaye makelo Gikumiti memudho nyasaye neno Tugikumiti memudho nonene taya Kaleye yo kido kutieno tome Kaleye jukino gotieno tonge Balaya jukino pidi pidi tonge Balaya jukino pidi pidi tonge Balaya jukumari gotieno tonge Gikumiti me mundo no nene taya Babeo misikiti mono gwenigo Ola maricho misikiti mono dogni Ola maricho misikiti mono dogni Nakuli maricho misikiti mono dogni Kumbiyo kiti mama meri timo leini won Dini salando kiti mama meri timo leini won Kuthura kiti mama meri timo leini won Walimu kiti mama meri kudimbo Samukadwele kiti mama meri timo leini won Kunyabwana kiti mama meri timo leini won Ajaka kima kiti mama meri timo leini won Ekosela kiti mama meri timo leini won O kiti mama meri timo leini won Tokata kiti mama raji timo leini won
Selekta Nyagem Yala Wapi Pamela Ubuya Eiva Hena Kanyo Kanyo
Ingi mabano nyasaye mpango baba Mabano nyasaye mungeo Hakunungi mabano nyasaye mungeo Kaelwa chithani nyasaye mungeo Hakunungi mabano nyasaye mpango Kata chingi nibini nyambwandu nyasaye makelo Chingi nibini nyambwandu nyasaye makelo Chingi nibini nyambwandu nyasaye makelo Nyasachi joma nocha wapi munuwe Nyasachi joma nonyei wapi munuwe Nyasachi joma nocha wapi munuwe Awara pongi nyasaye mare omos Kare pongi nyasaye bingire gomos So kare pongi nyasaye yore gomos Yodhura pongi nyasaye mare gomos Ikare pongi nyasaye mare gomos Yawaya pongi nyasaye mare gomos Ongela pongi nyasaye mare gomos Gwode fibi pongi nyasaye mare gomos Ululum, musumu sabiro chopo Wasulu musumu sabiro chopo Nidongi musumu sabiro chopo Hakunu musumu sabiro chopo Tukai musumu sabiro chopo Yayulumu musumu ulumu kisumu naireka Sabiro chopo Ula mosu mosu Mwoli mosu na judi daktari Ani mosu mosu Sabiro chopo Hakoni mosu mosu Sabiro chopo Nyango bade mune Wabiro chopo Huni mosu mosu Sabiro chopo Mosu mosu Sabiro chopo Musumu subiro chopo Yaya musumu subiro chopo Tukinda eteko wapi munuwe Kinda eteko wapi munuwe Musumu subiro chopo.